Meanwhile, motorists have a positive reaction to the police operation Shanela. They say it helps in curbing and preventing crime.
I feel very, safe, and at least our roads are safe, and most importantly, I think our, you know, fellow commandments here and police officers done a very good job.
Phatha kahle sisi ngoba nathi sikwazi ukuba safe lapha emgaqweni. Siyazi ukuthi nezigebengu ya zizoba zingekho ngiziyabaleka bayasaba nokuphuma sezindlini so siba safe kakhulu.
Ngikhululekile then inani ekakhulu noma ngihamba inani emgaqweni angithukanga. Inani mangibona amaphoyisa mina ngiyajabula. Because mina angiyenzi inani i-corruption.